Madina la faini o come va. Tadka ruha gab shamid bagi. Dadka ruha gabsha mid bagid Garwaqso ilka garabka ku sudan adu wa chipka gudan garsi dadweena hayna gul 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 suudna hayna.